azina akati depresi ya mantu vito wakakonesa ndi matanki matanki pachakafika
mwene mtoni yomo mbusa njiro ile mene imarenga mazi mabire mungolomo ya bila mungolomo mene mungu ama tamo gulolini omaso ama tamo zifuzabwino mama mazi au kondo omaso au kondo bwino okongola ndi mama kuyapira usukira mbale omaso kusamba kude uonae mapozira kwabwino omaso ndikukongola kumasangalasa
monga nkhali ana shutire nkona
kona tinadzala malo amenewa
tikatiya ndikukuonetseni mene ndikhala mbilatu mena masewera ana shutire nkona
Indi class yomwe ndi mapunzirira
za UNICEF children kona
children zikona ndi bawo lomwe bawo lana lomwe ana amene ana mapito kasewera kubaso kapunzira pari punzitsa mene tinga khalire ana tinga khalire mo ife monga ana